time. Matan kauya bayan Allah da hakuri ga matan kauya.